Sisekulo lolu daba abahlali basemjondolo yase-Italini sebezwakalisa ukujabula ngokuvakasha kwe-caucus ye-Action SA eGoli kule ndawo. Abahlali bazizwa ke benethemba kanti bathi sekunesikhathi eside bezizwa belahliwe nguhulumeni.
Low government esamvotela ngo-94 yonke le minyaka yamavoti isoloko sivota uthi masenze intoni ngoku ngoba akusiyompilo le esiphila apha sihlele bunzimeni ebugqwayibeni abantwana bethu nabo esibakhulisile abasebenzi bahleli simane sithenjiswa bathi bawugqiba batshona ehlathini asazi ke lo government wethu uthi masithini ngoku ukuza kwe-Action SA apha isinike elikhulu ithemba ngoba kaloku aba esabavotela batshona ehlathini up to now sijongile akukho nto eyenzekayo asinazindlu
akusinto ayifana nohlala abanye kwendlela emdakanga ngayo nje ayikho nje into eyenzekayo ngempilo yethu even noma sesiye ema-ofisini into yethu ayithathelwa ngqalelo kuvela imisebenzi if uhlala esquatter camp ungumntu okugqibela asiba noba kunama-project avelayo sibona nje sekusetyenza izitayishini sibona nto abasuka kwezinye iindawo thina sikhawunti andifuna uthi ke ndifuna ukhala even nabantu baselokishini abasitrithi njengabantu basitritha njengezilwane nantsi eshin sa izino mhlawumbi bakhona utshintshe even okubona be-t v bezilapha siyaqala sinzisaba la dala amapati efika oma-d a anc nezinye nezinye akunanto etshintshayo so asazi sawubona kodwa into esiyicelakho sicela usizo ngesithathwe njengabantu nathi into esiyibonayo kakhulu apha e-south africa umntu ohlala esquatter camp uthathwa njengesilwane so sicela nje senzele ifavor sithathwe njengabantu siyavote